Job 38. Incwadi kaYobhi. Isahluko samashumi amathathu anesibhozo. Waza uYehova wamphendula uYobhi esemoyeni ovuthuzayo wathi, ngubani na lo usitha icebo ngokuthetha okungenakwazi? Khawabhinqise njengomfo amanqe akho, ndikubuze undazise. Ubuphi na wena ukuseka kwam ihlabathi? Xela ukuba uyazi, uyaqonda. Ngubani na omise imilinganiso yalo, ukuba uyazi? Ngubani na olo lulele ulutya lokulinganisa. Zifakwe ntweni nina izikhondo zeentsika zalo. Ngubani na owabeka ilitye lalo lembombo. Ekumemeleleni kunye kwamakhwezi okusa beduma bonke oonyana bakaThixo. Ngubani na owaluvingcelayo ulwandle ngeengcango ekutyhobozeni kwalo luphuma esizalweni, ekulwambathiseni kwam ngamafu, ekulusongeleni ngesithokothoko, ndakulusikelela umda wam, ndakumisa imivalo neengcango, ndathi fika apha ungigqithi, eme apha amaza akho akatshayo. Ngemihla yakho wakha wayiwisela umthetho na intsasa, wasazisa isifingo indawo yaso ukuba sibambe amasondo ehlabathi, bavuthululwe kulo abangendawo. Liguquka njengodongwe lomsesana wokutywina, zizimise ngokwazo izinto njengasesambathweni, abangendawo bavinjwe ukukhanya kwabo, nengalo ephakamileyo yaphulwe. Uye wafika na emithonjeni yolwandle, wahamba-hamba ezingotsi-ngotsini zenzonzobila, uwatyhilelwe na amasango okufa, namasango ethunzi lokufa wawabona? Ubugqalile na ububanzi behlabathi? Xela ukuba uyakwazi oko konke. Iphi na indlela esa ekhayeni lokukhanya? Nobumnyama iphi na indawo yabo? Ukuba ubuse emdeni wabo, ukuba uqonde iindlela zendlu yabo, uyazi kambe ngokuba wawusewuzelwe oko lilikhulu nenani lemihla yakho? Ufikelele na ebuncwaneni bekhephu, ubuncwane besichotho wabubona, endabuqwebela ixesha lembandezelo, imini yokudibana nemfazwe? Iphi na indlela yalapho kwabiwa khona ukukhanya, yalapho luphanga laliswa khona ulophu lwasempumalanga ehlabathini, Ngubani na ogqobhozela isiphango umjelo? Ogqobhozela umbane wendudumo indlela ukuba ine ezweni elingenamntu entlango apho kungekho mntu ihluthise intshabalala yakwantshabalala intshulise uhlaza oluphumayo inoyise na imvula ngubani na ozala amathontsi ombethe uphuma umkhenkce esizalweni sikabani na neqabaka yasezulwini izalwa ngubani na amanzi ayaqina njengelitye nobuso bamanzi anjongonjongo bubambene unoku wabophana amaqhina esilimela uzicombulule izintya zamarhoza unokuyivelisana imilindo yeenyanga ngexesha layo uzalathise iinkwenkwezi zebhere nabantwana bayo uyayazi na imimiselo yezulu umise ulawulo lwalo ehlabathini unokuliphakamisela emafini na izwi lakho ukuze ubuninzi bamanzi bukugubungele unokuyithumana imibane ihambe ithi kuwe sikho ngubani na omise ubulumko ezintsweni ngubani na onike imboniseli ingqondo ngubani na obala iingqimba zamafu ngobulumko ngubani na othulula iintsuba zezulu emelelweni wothuli lube lutyido amagada anamathelane ingonyamakazi unokuyizingelela inyamakazi na uzalise iphango leengonyama ezintsha xa zincathamayo ezikhundleni zazo zihlale ezindadini zilalele ngubani na olungisela ihlungulo umfunzelo walo xa amathole alo azibika kuThixo ebhadubhadula engenakudla. Amen.